Mangulalele kafushane dokotela uthi isefo leseyiganga ezinqinde ezilapha yasiswini ezantsi somewhere lapha lezi isefo isebenza ukusefa mawukuthi ke sezinenkinga akusasefeki kahle sekuzoqala inkinga
ehlukahlukile
yiziphi ke lezi inkinga sesothi ama signs and symptoms ngizobona nganike ukuthi ubusushila ukuthi omunye uyakhathala omunye ebonise engathi mina nje senginakho ukuthi ngangikwazi ukudonsa nje kuyoshaya u3 ekseni ngifunda noma ngenzani kodwa sezithi manje 11 Ngibona zengilele phezwe encwadi. Mhlambe ke yizo mhlambe izinto angazi. Kodwa ungiqalele nale eminyakeni ngiyengithanda mase ngithi hayi eminyakeni ukuthi sibona ngani ukuthi sekuyizo ke manje.
Yeah. Yeah. Wamuhle kakhulu lo mbuzo Mr. Maphisa. Izinto indlela ngiyengisho ngithi sesona sifo esichaphazela ne AP age group.
Okay.
Akho age specific ukuthi age ethize.
Yebo.
So siyakwazi uaffecta into nengane isandozala iyakwazi ubane inkinga yezinso mara sibele mayini amathukulelo yofuzo yonke lokhu njani mhlambi kwenzeke yama genetic problem ama abnormalities iyakwazi kube inkinga yezinso kodwa ke size kule impawu zezinso maye zinenkinga ngiyengisho ngithi because zihlani isigaba zokufaila kwezinso but asizungena la because yenye itopic
yonisole absolutely
but kulezi sigaba usuka kwisigaba sokuqala yoso kwigaba mhlawumbe even nesesine akho impawu ozibonayo yiyo lento sithi inkinga izinso izifo zezinso sikubulala sithule
nje silence killer
ungayezwa wena uyobona mhlawumbe mawusele mhlawumbe umphathi wakhe sithi ngawuhambe kuyo check ama medicals before siqashe
yeah
bekhona ukuthi hayi khondenzeka engekho erongi la So impawu zaza compounds specific
sure
yabona then but kase ifaile manje complete yekile nje so udinga ke lapho ukuthi ufake emshinini okanye ufake kwi dialysis yama bag kulapho manje uqala ke manje ufuvuka lenyawo ufumanise ke mhlawumbe nokuchama usachame kahle uyacinana mhlawumbe ude udlikize sometimes okanye yabo bengathi uyasangana ngesinye isikhathi yayibona benokhathala nje ongakwazi ukuexplain so zezinye zempawu zezo zokuthi izinto izo zingasebenzi
futhi kusuke sekulesi stage futhi lesesinzima
futhi sesinzima kakhulu kanti if uyibamba isekuseqaleni pa ku stage zokuqala zesibili zesithathu sigaba zesibili zesithathu sokuqala iyakwazi ukuthi ibambeke bese ikwazi ukuthi sizama ukuyicindezela ukwenzela ingabe saqhubeke ibheke phambili ngokusheshsha yebo but mase ikupha kwisigaba sesihlanu akusekho ukubuya ngamuva sekufuna manje siye phambili ukuthi sikufake kumshini then ke sibese sikusebenza ukuthi ke manje ufumane bese mhlambi uthole umuntu onodata akunikezele ngenye into sokubese siyayixhumake lapha kuwe